Zulel Pesulu Nini Mandla Wonke Zizwe Zakho Thamba Phambi Kwakho Wena Wazi Yisiqalo Nesiphetho Sintotshwane Sidumisa Zimbabazo
Ngikubingelele emlaleli Ukhozi FM Sikwethulela incwadi Injadu Yomhambi elotshwe nguMbuso Khoza Endulo ke kwakuthi mangabe amakhehla nezalukwazi ehambela mhlambe liya kwenye indawo maye lifika lapho noma isalukwazi sifika uzwa abantu sebethi usincinzise bo basho ukuthi akabazwisa ugwayi lona awuphethe eshungwini ishungu kuseyinjadu idlelo kuseyiyona futhi injadu noma isikhwama sikagwayi ngakho ke siwukhozi FM ngokubambisana nesikhungo Mbuso Khoza Institute for Culture and Heritage sithi ntongelani sizwe esintsundu njengazo zonke izizwe ke abanguni kuvela ukuthi badabuka enkaba nezwe leAfrika belibangise ngapha kwiningizimu negabade neAfrika okulapho ke ababehlakazeka umhlaba wonke umlando bese uzoveza ukuthi umnguni nguye ozala zonke izizwe ezikhuluma lolulimi oluyisinguni kungaba amaSwazi kungaba abakwaXhosa kungaba abakwaZulu kungaba abakwaNdebele kodwa bonke baphuma kulokhokho omkhulu ongumnguni ngapha ke kuphunga nomageba ke kuyavela ukuthi nakhona kwaphuma inkosi uLufeni owazala umnguni isahluko sokuqala umbuso kaZulu Umbuso kaZulu kuvela ukuthi umnguni oqala wazala uLufeni siyahloniphisa ngesaliqedela igama lenkosi kwase kulandela uGumede uGumede owazala umnguni wesibili umnguni wesibili owazala uLuzimane uLuzimane owazala uMalandela uMalandela yena wazala uQwabe benoZulu kodwa enomfo wabo futhi Ntombela. Yilapho ke okuvela ukuthi uZulu wabe esezala uphunga benomageba uQwabe esephumile vele ebukhosini esephumile esigodlweni ephuma futhi owakhe esakhe isigodlo lapho kwaze kwakhiwa khona umuzi wasemthandeni ngoba ethi abangithandanga ekhaya ngithandeni ke zizwe lapha ayifikele khona kuvela ukuthi ke uZulu ke ngenxa ukuthi kwaqama yena kulolu libo ekwakhekeni ke manje kombuso kaphunga nomageba kuvela ukuthi yena ke wabe esezala undaba umageba kwalandela ujama kwalandela usenza ngakhona yena ke wazala ilembe liqamanya amalembe ugasana kandaba kathi sibagasela umthanda gasela uzidakala nge emsingisela liphuma khona emsingisela lishona khona wena wendlovu
wena wendlovu
kuthiwa ke wabe eselandelwa umfowabo uDingana uDingana walandelwa ngumfowabo futhi isilo sakonodwengu osona salandelwa ingonyama ucetshwayo ujini ndomnyama ongabende bezingo nengonyama udlamvuzo okuyena walandelwa indodana ingonyama isilo sasosuthu umama ongakubulala uyasizila umhlamza amdela kwaceza adla amagatshe emithi okuyena owalandelwa isilo uphumuzuzulu owaduma ngelika maphumzana uSolomon kaDinuzulu okuyena owalandelwa ongangezelakhe elandelwa isilo uBhusha obukhali ingonyama unyanga yezizwe okuyena owazala ingonyama ekhotheme uBhejane ephuma esiqini kade bekuvalele bathi uqasa lika wasinkomo esengwayo ivuza enhlonhlonkomo elinywa sibawu bathi mhlaba kwalombe memeza sengathi akhali yalila uthi igula likandaba lichithekile la chithwa ingcwele endala ekuthiwa amalandela wena wendlovu isehluko sesibili liyini ihubo ihubo liwumqulu womndeni uma kwehle igameko kulapho kulondwa khona umlando oyothamundwa zizukulwane belokubela ihuba lelihubo bezikhumbuza lapho bephuma khona becazulula nezinkinga zikamoya bese kuba khona ihubo lesigodi noma ihubo lesifunda esiphethwe inkosi yesizwe ngaphansi kukandunankulu okuyena ophethe izigodi zonke ezibizwa ngesifunda lelo hubo ke liyelilonde yonke imlando yaleso sigodi lize kube khona futhi ihubo okuthiwa leli lingelesizwe ihubo lesizwe yilelo elilonda izigameko ezehlela ingonyama nesizwe ngaleso sikhathi njalo uma ngabe lihutshwa leli hubo kusuke kukhunjulwa lo mlando ulondwa kwabusha shuthi ingqondo nenhliziyo intantatheka iyophila ekhathini zasendulo ihubo ke lumthandazo liphinde lizoba umqulu wokulonda ulwazi lwasendulo isehluko ke sesithathu sithi ukuhlobana kwamahubo uyubone kuyenzeka isigodi esithile sibe nehubo bese isizwe esithile noma isibongo esithile bese sithanda mhlambe lomzwilili bese bese sishutheka amagama aso uthola ukuthi manje sekunokuhlobana ngenxa yokuhlabelela kodwa amagama angefani ehubweni uma ke sibheka amahubo kwisahluko sesine ilembe uma lingena embusweni la qamba mahubo nezihlabani ezayiphila ngaleso sikhathi zaba namahubo ezawaqamba kanye nezaga kodwa ihubo elavelela kakhulu namanje lisahutshwa phakathi kwamanye ngesikhathi selembe lithi wundaba ngasihliswa lonke inkomo zamadoda ume ngasasiphake
yesa
ke kwathi sekukhotheme isilo sakwadukuza isilo umlilwane sigidi kasenza ngakhona abantu bathemba ukuthi awu mase sekuhleli uvezi isilo sasomgungundlovu sihlalweni mhlambe kuzoke ukuthi ukulotha noma ukudamba ukuhlaselana ngoba phela isilo ushaka njengoba kuthi udlungane kandaba ingoba ukudlunga kuchaza ukukhankasa ngolaka ngakho ke izimbi zaqhubeka zaqala phansi ngoba phela nayo ingonyama yasemgungundlovu yayinezinhlelo zayo zokuxhoza isizwe kuthiwa ke kwabe sekuthiwa ke saze sabulawa kwaZulu senzeni zinyanele ndlovu
kwenzenjani sekwenze
Sinyaneliswane
wenze
musha 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 yati masipulaka mamba bathu sala kujelo sala bikazela bathu mabhita almathe sinyanelisiyambese umse yebe bathu wembepe bathu sala wabazulu soneni
wenze
sinyanele ndlovu
Yeah.
soneni sabulawa udingana usala uchelo sala kubikazelwa sithaba mithele mathe chana ngezinyembezi atsa kwathi ke ngokukhothama futhi kwengonyama semgungundlovu yena uvezi ongangezelakhe kwabe sekuthatha umfu wabo ingonyama umsimude isilo sakonodwengu umpande ngenxa yezimpi ezaziphakathi kwamaswazi nesizwe sikaphunga nomageba kwakunayo lento yokukhumbuzana ukuthi hey bo sothi siyavuka ngelinilanga mangwana sengange ngozulu emakheni ezolanda inkomo zawo base bethayeza mangani kwathiwa ji athiwa awu awu ji awu uji njalo uhlale emele inkomba yamabutho ngoba uma ngabe esehla amabutho esevila uza kuthiwa ije ije esiyobashaya kusasa esiyobashaya kusasa ije 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 sashayimpisi sashayimfene ije 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 Ah kusuka lapho sekonakele kakhulu bandla lakwethu. Kuthiwa ke baze baqamba ihubo ke lapha sebethi Ae samangwa nexe
shi awo awo
kwankomo
shi amanga
nesandlwana
shi awo awo
siyeza simuzulo mnyama
shi awo awo
kwankomo shi amanga nesandlwana
shi awo awo
exe
shi awo awo
kwankomo
shi awo
Sandwana,
she
our own. Exe, she our
own.
Exe, she
our
own. When I went for, Ganjalo again as a cotamani, Guesilo Sagono Duengu, Uvelu Gutige, Exhaleni, Guesilo Sasondini. Umakhoko nokugogo babayisuchini ndomnyama ngabende besingo nengonyama bathi umthundo lokuvuthendo lwendiqoza sawulabalabela zathi laba siyawuze sibathole kuthi wathi mayesehlele esihlalweni naye ngokunjalo ebhekana nezimpi impi kanyaka we-1856 lapho ayebhekene khona neiqoza isilo sihamba nosuthu kwaba namahubo alondwa kodwa amahubo aqama kakhulu amahubo empi yasesandlwana eyayiholwa ngtshingo wayo kwamahole ezalwa ngumgodi kuthiwa ngaleso sikhathi ke isilo sasithe impi ayihlasele ngendlela ethile kwathi mangabe sekuqala kuphambana imbono kuthiwa umdidiyeli wempi wathi Haga shongo shalo ganda basu salane salane mbe
hama mbe sanda
la ganda baga shongo shalo Uma singena kusisahluko sesine sikhuluma ngamahubo sekuhlala isilo uDinizulu amaningi amahubo abakhona ngoba isilo sake saboshwa sadingiswa sawohlala isiqhingini okuthiwa iSaint Helena, iSaint Helena eqanjwe ngomama kaConstantine owayekade ezala umbusi waseRoma owayekade egane uFlavius Valerius okuyena okwaqanjwa ngaye lesi sikhungo lesi siqhingi lapho kwaboshelwa khona abantu abansundu. Nakhona kuvela ukuthi amahubo maningi avela amahubo empi yakwaMthashana, amahubo empi yakwaNdunu maningi kakhulu, kodwa sizoke sicakule kwelilodwa lapha sithi yangena yangena ngoyisi yangena kwaNdunu umgogo abalele siyakhonkothi zintshojela sithi balele mgwagu yesabeka sabela nsizwa yenkosi ngani ngani mavagana yebo baleni go bevuya Yashe sekuvukene sashibale ekanini zinsizwa siyakhongo thizinjojela jojela jojela ke maseke sekungena isilo umaphumzana uSolomon kaDinizulu phumuzuzulu sile sikhulu kuthiwa kwase sekuqala manje izizwe lezi zasentshona seziza namasiko impilo azo sekungasavumeleki manje nokuzingela sekuqala kuba into embi ukuzingela usuboshwa kanti abantu babeyiphilisa ngakho ukuzingela futhi abantu basebekwenze isiko labo ngoba kwakho kuphume ngishiya ihlambo lenqina bese kuthiwa izinsizwa ziyophuma inqina kunemikhosi namahubo enqina ekhona kuthiwa ke babe nawo lento yokubuka belungu bethi ontanyeni ngoba bebuke ngathi banezintamo ezincane bese kuthiwa siyawuzingela nangakontanyana abanye bagcina sebethi ngakontanyeni leli hubo ke libizwa ngesigubho senqina mihlambi yezinkomo nabantu ayiboni imkhonti inyamazane sathe Amazala Silandise inkomo nabantu Bathebona imkhonti inyamazane hesheshe Sathe Amazala Sacheza Bathi hesha nyamazane sathe thamacala basingela ngontanyeni imkhonti nyamazane sathe thamacala macala
sinele sesihla
yandinda namkhandi sihlatshiwe
ihayi
wemabandla sesihlabile sathe chamaca
sinele sesihla
wena wendlovu
wena wendlovu
Yabazitsha
Yabazitsha
Ngesikhathi ke sesilo uBishop Khali nakhona akhona mahubo aqa aqanjwa eqanjela kulonde umlando wesizwe nali nje laduma laze laqoshwa iqhawe umqashiyo Ndlovu lapho elalithi khona Pakwa lambube namandla
Hawa
Wa izizwe hlangalomhlabana
Wa
sithi bakwala ngivayize mashabana
Wa Wa izizwe
hlangalomhlabathi Sile sikhulu Lensosha ke yokuhuba iyabonakala nakwezinye izizwe ezingabe nguni ngisho nezingabe suthu okukhombisa ukuthi umculo waseAfrika kuba khona umuntu obizayo kube khona umuntu ovumayo ingakho ngisho ukukhuzwa isaga uzwa bethi nanga thinta ma bubesi
othinta ma bubesa ma bubesi umlilo ovuthayo ovutheli sigaba zisonke sishaya amakhangathela sithi ubele phambili silindimpi
kunjalo ke bantwana benkosi uma sidlulela lapha kwezinye izizwe uma ubuka kwaXhosa abanye manga bethu ababuya entwaseni bebona inkalankala igekela kwakusho ukuthile kubona uzo sebethi wathithiyelunonkala ngasemlanje wathithiyelunonkala
ngasemlanje
Wenza ngabomu nonkala ngasemlanje ilapho bona khona ukuthi imlando ilondwa ngawo amahubo uma siya eminyakeni yo 1826 kuhamba umzilikazi iqha umzilikazi kamachobana namhlanje sinobulawayo lapha neZimbabwe ekubeni sinobulawayo naseShowe kwenzeka isimanga ngoba wathi mayehamba umzilikazi wafika phambili wangayikhohle ukuthi uphumaphi ubani namhlanje mabemhloniphe eZimbabwe ubezwa mabemkhumbula benengwalungwalo kamachobana wekhumbula ngisho nolobhengula bathi Kwalungwalungamachobana Kubesuthu into efanayo kukhona isiko lokuphatha induku uma ulibheka kubantu abamnyama isiko lokuphatha induku laluwuphawu lokuthi ngelinilanga uyoba ngumvikeli womphakathi ube ngumvikeli wekhaya lakho maqhamuka inyoka ungumuntu wesilisa ukhala izingane nabantu besifazane bese uyayikhipha uyigwibikishe uyibeka eceleni bese umphakathi uyaphepha yayingabulawa inyoka yayihlonishwa ngoba imveli yahlonishwa ngakho ke wawubezwa besuthu sebethi bashimane batsweri dikoto ihe uyakai usinalikoto bashimane batsweri dikoto
ihe uyakai usinalikoto
babethi uyapi ungayiphethe induku bese kuba umvalelo ke imvalelo kanye namahube yibongo yabona nje ihubo elikhulu elathathwa kwezinye ifunda abakwamzimela sebethi bebelalela abanye bethi ihonke la magwala shaya thina zonke lezifunda zishanda thina wenduna abakwamzimela ebukhosini bakwamzimela namhlanje sekwesinye seyigehle abavuma ngazo kube ncane indawo ubeza bethi iheya ho umguni wenzeni awuzonke lezi funda zamzondo umguni wenzeni iheya ho umguni wenzeni awuzonke lezi funda zamzondo umguni wenzeni wena wendlovu
wena wendlovu
wena wendlovu
wena wendlovu
ayede
ayede
sifisa ukubonga ukhozi FM ukubonga iblog ulungisani gwala udumsani falani iAfrican Heritage Ensemble uvumani gwala ngokubambisana nathi kule ncwadi kwande Injadu yomhambi iyakhandlwa.